Karibuni wanu ose, tiulichise wimbo yetu mswanu, wano ulichemu wagureli, wano uliswanu. Karibuni wa baba, wa yaya, hamonga na vana, timbe na tidawale kwa hamonga, karibuni.
Thank you. Oh, 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 oh.